Uko ubona hano ni mu gisagara cha Bujumbura izuba ni ryinshi cyane utamba amarori nkanje hari ibintu bimwe utabona ariko kandi abanyagisagara cha Bujumbura barabimenyereye aho babona ko izuba ari bisanzwe izuba ryatse rikarasa baragiyego kandi ariko ni mvura igwere nyinshi abanyagisagara cha Bujumbura nabo nyene baragiramirwa nkuko mwabibonye Tanganyika mu misi heze iriko iruzura izuba rero riko ratuma abantu bamwe ubwonko buyaga Ngano mugisagara cha Bujumbura muri komine ya Mukaza hagati ya zone ya Bwiza na zone ya Buyenzi nkuko twari twaciye mu kanya gato gaheze mwibone muri amashusho umunyagihugu yafashe bajaji barumvikana amafaranga aza kuyiriha naho aza kumushikana ariko ubugingo bageze ku maferuge aho umushoferi wa bajaji azaba kurindira gato kugira ngo fevere zimuhe umwanya ace abandanya wa mukriya wiwe yaciye asohoka bajaji agenda atamurishe ibarajyagira rigwe nyene kunguruza umuntu yaciye ava mu ibarabara aparika ku ruhande akurikira nyamukiriya amusohoramo amafaranga 5000 nuko tabibonye 5000 inoti izinza zinze neza cyane ayikuye umufuko w'umukiriya wiwe umukiriya wiwe urabona ko ubwonko butari bumeze neza yari yagasomye hano kuno mutaga isaha indwi zirenga gato mu gisagara cha Bujumbura induru ngizo birabire gato
Ni muzi wa ndino kukaza. Ni muzi yanjye je. Ni muzi ubungoma ngenda kwambara yindi. Urabajaji ukende no. Unabaza nyakataka rimbo.
Nkuko mubibonye rero nyene kunguruza umuntu nyene bajaji umushoferi ishati yatabutse agapira kiwe kamerewe nabi natuga abanyesha makuru yaduciriye ko urabona kuno muntu atarameze neza cyane rero nizere ko bigiye kubera icigwa abana amafaranga 5000 arabicikanye arabijanye bari bumvikanye amafaranga 2000 gusa none raba uwahombeye ninde numushoferi agapira kiwe gatabutse canke nuno mukriya yinyoreye urukanywa ino zuba rituma ubwongo bwiye buyaga niwahombeye abana mukurikirana More Time TV mugire subscribe ibindi bishasha tujye kwibazanira tubwe inkuru nitwisiga tuyibonye mibarabara Patrick Page ni inkuru hamwe na Fizi Armel Igiraneza kuri kamera.